the library is almost done. Ever since, but hizi mabati tulikuja asubuhi tukapata zimeanguka, so we get to like get a peek. Zimeanguka hivyo, yeah, zinakaa poa, lakini si hazijawekwa stima
school now because it's time.
Accounting, HR, marketing.